ugwemuti
enda babara mukakaratsa no mugitigiti cy'umugongo umva nano natoye numva niye kura mu bigimba cy'umunda ndekere bibabare gose burenze cyane gipimo
maskine
umutima guma wiruka nene kubwibibaza nyene nahuye nabyo byingwara hari uko ntubibyo byushunguruka bikanjya nk'intozi bikabindi nabyo bikanyerukamo nk'imiserebanyi bindi nabyo munda bikanye
urumaze gukoresha imiti kama
y'ikirundi imiti y'ikirundi narayibayemo kera mugabo narabivuyemo nagiye kugwa imbere y'Imana umwanya wari wose bica kino ibyo bintu bibyutse mu nda bigaca bifatana no mu gitigiti cy'umugongo hari kenshi nza kukibambatse nka nkumva umuti nkumva no mu gitigiti cy'umugongo kamenga n'umuntu afise ikintu kiriko kiranyonga hambayeho muri ubu buzima nyine ubu nyine buhangayikije kandi bugoye kugira ndo nk'ibyonja na abantu bakoreshwa n'Imana bakandengukako uwumaye amajana abiri cyangwa atanu nkaca mba muri ubwo buzima nkabona kuronka akaje ndi bucishe ku nzoka
maskini murabyumva ati nta papa afise nta mama afise nta muvyi afise nta cyuta afise nta muntu umwe afise niwe n'abana biwe
Isaac TV ho
bakunze Isaac TV mwabibonye urugendo rwari rurerure urugendo twakoze twaje tuvi bujumbura mpaka mu ntara y'ububanza of course twahisemwe kuza kandi kugendera nkuko mubizi ariko kandi reka kwanza mbanze gushimira maze gushimira cyane imivyimva mutima kuri mwese mukunda Isaac TV mudukurikirana ijoro n'umutaga kugira mubane mu duha makuru ari mu mihinga itandukanye mutubwira abamerewe nabi mutubwira ibikubira ba ku mwanya ahantu hatandukanye murabizi ko Isaac TV turi ku mwanya turagerageza kubashikiza ibintu byose ku mwanya kugira aho muri hose muteramane neza na Isaac TV uno munsi naho twakoze urugendo mwabibonye urugendo rutari rworoshe ariko twahisemwo kuza kugendera undi mu mama navuga yuko mama afise story navuga yuko afise ibimubabaje afise ingwara gwaye tutaramenye icyo yavuye ko ariko urabyo n'ubuzima bayemo vraiment n'ubuzima buteye ubwoba cyane byose rero ni mu ntumbero yo kugira wewe uri kura ba Isaac TV cyangwa aho uri hose umenye yuko hari icyo Imana yaguhaye kumbure abandi badafise icyo rero ni ukugishimira Imana ariko kandi icyo ufise abandi badafise ntibiza kugisangiza abandi byose tubikorana urukundo byose tubikora kugira bigire icyo byigishije mukomeza dukurikirana reka maze kumuramutsa ndabona yuko n'umama tujye cyane ariko ndibaza nahagwaye araza kugerageza kuvuga mama ndabaramukije
yego yambo
ni sawa
ni bukebuke
akajwi kumenga akava kure cyane niko ijwi ryawe rimeze cyane wasaranye
bipfana n'ukuntu mu buzima ngwaye kuko yangwaye mu mutima ko ndakomvuga kose
ugwe muti
ndababara mu gakaraza no mu gitigiti cy'umugongo umva nano natoye numva niye kura mu bigihimba cy'imunda ndekere bibabare kose burenze cyane gipimo
maskine
umutima guma wiruka nyene kubwibibazo nyene nahuye nabyo byingwara
sawa rindira toza kugenda kimwe kimwe tutangira kwanza tukimenyekanisha ko ari kwa turaba kuno mwanya amazina yawe yose witwa nde
yitwa nibaruta emeline emeline
yitwa nibaruta emeline emeline urubatse ufise abana bangahe
umupfakazi mfise abana bane
umushinga ntayawe wawe yitavye imana gya
sinashobora kwavuga ko kubera igihe ni kirekire nanjye kuko nahuye n'ibibazo by'indwara uratse ubwenge bugenda butera busubira inyuma mugara cigihe kitari gito
twasanze abana ngaha bajya nibo bana ba
bamwe bari ngaha abandi bana bo bagiye kwishyurira
tutangure rero ku by'indwara yawe indwara yawe yatewe n'iki yatanguye ryari
kuno yatanguye yatanguriye mu nda numva ububabare mu nda numva nyene mbura amahoro mu nda mbutse amahoro bimwe nkumva ndaremerewe mu mutima nkumva umubiri wose nkaremerwa bikanterwa imisonga mu nda nkumva mu nda mbutse amahoro sinigera ndonka amahoro ntabwo nigera ndonka amahoro mu nda niho byose numva byubakiye no mu gitigiti cy'umugongo kuko niho ububabare buhagaze kubera singira uko sinyagaze uko ngize uko numva umenga ni nyama menga hasaducemo kabiri
uramaze kujya kwa muganga kugira ubaze abaganga ibyugwaye aho barakubwira ibyugwaye
naragiye kwa muganga bamurekesha igipimo cyo gucisha mu kanwa bambarango ni estoma muganyo y'imiti ya estoma ahubwo byaca byo bibyunyuka nkongera nkaca ndemba gose nkakora nk'amahoro nkaca nono byanka gose binkaremba
cyangwa nk'amakuru yabambwiye ko umaze imyaka itari mikeya cyane urwaye ino ndwara uri no mu nzu utava mu nzu nibyo
imyaka ibiri n'igice ndi mu nzu
imyaka ibiri n'igice uri mu nzu utavamo my god kombo numenga ku mubiri wawe ari ibintu by'ibiherehere no mu maso iki no ku maguru menga wabaye iki
ibyo nanjye nabyisanzemo nabibonye uko nyene sindategereza sinigeze ntahura icyo byo babivako kubwo nanjye nabonye bizi uko nyene mabije uko mugaho ngerageza naragerageje gupimisha amaraso nyene uburyo nyene buke nari ndose mugakubwa ataburyo nari mfise burebure urumva ntacyo nashyikiye ko nyamukuru kirekire bivanye n'uburyo ubuzima bubi mbayemo ubukene
none mama iyo ndwara irakira
sinze uraze gatakinanira abaganga hari igihe imana yona bari kankitsa ntushobora kucamenya ngo irakira ngo canke nikira
none indwara ibi bihere urwaye bihere gushahe umubiri wose
kuko yaraharagera n'igihe binjya ku mubiri bikanjya nkaka nkumva mbaba bimbaba ibindi nabyo bikanjya nk'intozi urumva rero sishobora gusobanukirwa nanje kandi n'ubuzima mbayemo abanyamukuru nubwo kutagera aho mba naho umwanya nisaha mfise ubwoba kubwo nyine kugurisha uwampaye indaro yaragurishije umwanya nisaha ashobora kunyiruka bashobora kunyirukana nkaja mu ibarabara iyo ntaroze umugiraneza mindaro ncamara iminsi ndi hanze urumva nta muryango ufise nta musaza nje nta mubyeyi nta kintu nta cepfo cya ruguru papa nawe na mwene wacu ahambayeho muri ubu buzima nyene ubunyene buhangayikije kandi bugoye kugira ndo nk'ivyonja na abantu bakoreshwa n'Imana bakandengukako uwumaye amajana abiri cyangwa atanu nkaca mba muri ubwo buzima nkabona kuronka akajumu ndi bucishe ku nzoka
maskin muravyumva ati nta papa afise nta mama afise nta muvyi afise nta cyuta afise nta muntu umwe afise niwe nabana biwe umva rafakaye aho gute wewe ibyo fungura ubikora
ora utwa fungura urumva ndoskiri kigongwe haruwase gera biri haruwase gera tanu nkabana kugora kanusu ku bufundarira nacho mfise nirengeje nacho mfise nikorako nduku nyene
none mama aho nyene rero abantu bashaka kumenya rero wowe ushaka gufashwa iki kuko nibyo rero abantu turaba kuno mwanya avuga ati yo maskini mama wacu arababaye mama wacu ari n'umuntu acho kuri ariko turaba kuno mwanya avuga ati mama je ngenda mubere umwana wiwe je ngenda mubere ngenda mubere nanje umuvyeyi ngenda mubere kunuko ikintu cya mbere cyangwa ibintu bya mbere bibaza yuko bihutirwa cyane wewe gufashwa wifuza cyane uvuga ati nibyo ndagwaye ndakeneye kuvuzwa ariko hari n'ibindi kumbere no bankeneye cyane nk'ibi bikuru uvuga by'indaro n'ibiki ikintu cya mbere wifuza cyane ni
ikintu cya mbere nipfuza nuko Imana yocinzira nkabanza nkaronka agaparasera nicaramo kukubera nuwanjana kwa muganga kanjana kwa muganga bana fisaho ndabasize kukubera umwanya nisa nyene inzu kukubera yamaze kuyigurisha ashobora guca ibirukana naho nubangetse mu bihugu vy'iyo ntazi abana sinomenye ukuntu basigaye kandi ukuntu babaye umugabo asigaye mba ndabataye mwibarabara muga mfisaho ndabasize nyamba nzogenda nkagaruka byo menye uhoraho muganga bamfisaho nabasize hanyuma bakagira nti nkazoza ndabasangaho hama ikindi kigira kabiri uwo mfasha akankorera icyo yo canjana kwa muganga kuko hano kwa muganga biranavyo nyene birakenewe bivanye nanje nago ya munzu ndeka kuja kwa muganga bivanye nuko mbuze uburyo mbuze uwumba hafi urazi utagira uburirira ubu utagira nyene uburirira ucubaho nyene uruko nyene utembagara uko nyene nibwo buzima rero nico nipfuza nyamukuru Imana rero yobafasha ikabahezagira nkamwe mwamfasha ico kibazo kubera nico kindajijishinga aho n'umutima uguma wirukanga kubwo nyene inzu yaramaze kumbarira ngo narakurishije ngo rero ngo ukuntu bizogenda ngo sinzi ukuntu uzovyifatamwo nanje ntagera n'amafaranga yo kuvuga ngo ndihinzu nda urumva umvuga ati nzoca nja hamwe barabara mu bigazi nake ngumeho urumva nibwo buzima bwanje mbayemwo nta cepfo ca ruguru ntawe mfise ndirira ntawe mfise nturi ibibazo byanje Imana yonyene gusa
bakuze bese active ndoza mwabyumvise mama aravuze ijambo rikomeye cyane ati wewe ikintu kimwe uragishinga cyane ni kuro nkawe yibera gusa ico kiri mu bintu bimuragishinga cyane kuko umwanya n'umwanya ashobora kumwirukana muri ino nzu yiwe n'ukuri parcela ya miliyoni zitanu zitandatu zine sindaza yuko bakunze bese active iyo tunanira sindabyibaza ko iyo tunanira ndabyibaza n'ukuri kuko ari umuntu ari abantu afata miliyoni zibiri akazikora mu kabara agasororera abantu zigahera hari abantu bameze uko ariko kandi si ngombwa amamiliyoni gusa umva nawe ufise imfungurwa ko ufise ibiki ngaha bibanza se kure cyane burya ariko urashobora gushika ngaha ukidisponibiliza gusa umwanya wawe deplasement yawe n'ibyo muzaniye mama akabaho n'iminsi ibiri imana yo kuri ariko entreta urumva yuko naho yoronka ibiki atararonka haba kiracyari kibazo Isaac TV irashobora kumugurira parcela ndabyizeye ijana kujya n'inzu tukamubakira ubu ni mama wacu ni mushikacu ni vyose wacu afise abana reze muri rusange rero babayeho nabi cyane byo tugarukako mama nduva ko atavyinsi bifite n'amavuka kandi birababaje cyane ariko muri rusange reka tubishire maboko y'Imana hama ndibaza iyo ngwara urwaye nayo nyine irakeneye kuvugwa tuzora bicho tuzokora abazora bakino kiganiro bakagira ico bakoze ndaza bazogikora nta kibazo
sawa murakoze imana baheza gera
akamo akamo rero tera abadukurikiranye mu ntango ishimwe
akamo ka
ucyo ibyo saba rero ibyo wasabye bya parcela na byumvise ariko bo nk'amasengesho cyangwa insinzi nibi kandi urase
ego cyenda senge imana ni nange tete kigiye kugona muri ibyo byose mbuye maze kubura uburyo nacyenja kugwa imbere y'imana ubu ndi mu mashengesho ntunzwe n'ubuntu bw'imana bwa bwonye
urumva rero yuko byose abishyira mu mana nta bindi mwabonye indwara mama agwaye indwara iteye ubwoba cyane kandi babaje cyane 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 mama n'igihari burya uribwa cyane n'igihari uribwa ryari kenshi mu bihe byawe mu ijoro umutaga mu gatondo
va umwanya uwo ari wo wose bica kino ibyo bintu bibyutse mu nda bigaca bifatana no mu gitigiti cy'umugongo ariko enje nza kukibambatse nka nkumva umuti nkumva no mu gitigiti cy'umugongo kamenga n'umuntu afise ikintu kiri ko kiranyonga
kuvuzwa rero nabyo nyine mbiga birakenewe cyane birakenewe cyane apa no menga birakenewe cyane kuko biri mu bintu birabimuragisha ingana mama mama imana izobikora tekagenda vyizera ama baturabanda nabantu bakomeye cyane Isaac tvirabwa n'abantu bakomeye cyane abategetsi batarategetsi abanigwa bato bato bose muri rusangi ndazi bazogira ico bakoze tuvuge amen
amen murakoze
mama murakoze cyane rero mubana mia
mwebwe murakoze imana baheza kera yego kandi mwakoze kutugendera kudusura
bimwe muri rusaga telefone
oya na confuse no karonka gutata amafaranga afise atamgana nkamwe imana yo kameza kiza nukure naje no gatunga kukubera nkamwe nanje ngize nk'ikibazo noba nkamwe bwe muri abana banje noba bari ati nagize ikibazo ike hanyuma mukanamfasha kuduza ishengesho kwera zishengesho karyo njya zacu
mama nunga kuzuru niyo nizongwa nyine za gusada amaboko uko nyine girwa amaboko turaye pole sana kwe iyo ngwara yitwa gute
nabyo nze nukuri nta nkamwe no kubanga ndabitse no bangomba ndakube
uje nibaza ko bishobora kuba ari ibintu by'ibirozi
nze ibyo ndabyibaza kukubera hari uko ntubishunguruka bikanjya nk'intozi ibindi nabyo bikanyerukamo nk'imiserebanyi ibindi nabyo mu nda
urumaze gukoresha imiti kamba
y'ikirundi imiti y'ikirundi narayibayemo kera mugabo narabivuyemo nagiye kugwa imbere y'imana navuze ati imiti y'ikirundi kuko naho nayo nyine nayibamo nta buzima naravuyemo ndaheba iby'abapfumu nca ndabivamo byose nubu nagiye imbere y'imana
ariko iyo tuvuze imiti kama kugira ngo tuzeze kuvuga abapfumu hari imiti kama gusanga abwira ati yifata ibi
imiti yo kwa muganga naho nafata iyo miti yo kwa muganga ya estoma
pana imiti y'ikizungu imiti kama ishatse kuvuga nk'ibyatsi babwira ati fata ibyatsi uteke fata iki uteke sinzi imiravumba ibintu nk'ibyo ntiwigere ukoresha imiti yuko fata genda ufate ujya muti winame
ibyo nabyo nkoreramo kukubera iwanje ibyo nta nibyo nona kuba ukagukoresha kukubera hajya imana ntibanga ikanywa wizigiye imana uvuga ati reka nzagwa mu maboko y'imana iby'imikambi nabyo by'imiti y'ikirundi ubivuyemo uravuga ati ndabivuyemo nkabisezera je rero narabisezeye nta n'icyo nona byiyumviramo cyangwa ndanabivugeko
urakoze cyane rero mama bakuzi ba SUBCRIBE twari tutakurikira turayagana wayavuze ngo witwa Emeline turi tuvuga rero na niba ruta Emeline mwamwumvise mwabonye ingwara gwa irategwa cyane uko biri kose imana ibanenye mufasha kwihangana n'ubwo batukirana ku numwanya mwese muri rusangi ndizeraneza yuko imana igiye kubakoreramo maze dufashanye kugurira parcela mama wacu ga tumubakire birakunda tumugire nibindi byinshi imana ikora byinshi birengeye ibyo tube twibaza murakoze cyane legend kwa as a classic urugendo rwacu rwo kingaha gira subscribe like na share kigira ni bibagira ubwi abandi batandukanye amashirahamwe ama club ibiki muri benshi n'ukuri mwiyorganiza mukaza kuri abantu nkaba byose birakunda murakoze cyane mwese mukunda as a tv cyeri twa as a classic cuma juxi no yarafashe camera bye
Isaac TV. Oh.